Nyasaye momiyo Sisera odine bade gi japuonj. Nyasaye momiyo Farao hum nono gi kumiche modongo. Nyasaye mangima wating'i malo, in ma intie Nyasaye mangima wapakoi.
Chingy up.